and so restless nights. But now I don't find myself bouncing home whistling, but the home just to make me cry. No more I love yous, the language is leaving me. No more I love yous, changes are shifting outside the world. Speaks about the monsters. I used to have demons in my room at night. Desire, despair, desire. So many monsters. Oh, but now.
Da 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 da